saba ntela ngo sungantathi sasemane nami kufuna ukukhosa masinyane ngizuda ngishade ngishade naye kwaze kwala saba ntela ngo sungantathi sasemane nami kufuna ukukhosa masinyane ngizuda ngishade ngishade naye. Umhlaba ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizuda lingishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizuda.
Thank you. Batikung, banana, sabatanda.